mwaulendo akukenani mwasasa manunkhamphini mwakobola nkhongono za Malawi chiyembekezo chidali pa mtima chandi chavumbulusa misozi opikisana pikitipikiti kulira kosalekeza kunyengerera kwa pusipusi tinakopedwa ndi zammaruwa a Malawi kususuka kugunata mbamba kugotomara ntheradi tidakhulupilira fisi posinthatchire amayo tazitemera kosathwa lero ndizi tingokhalira ululu pamwapa pa ululu kuyigwira ntchito yakalavula gaga ndi mawu anu achikoka munkati muzatukula Malawi amalayo wake ndi omwewa lero mukuwathira chiteze kuwavesa pen mutaya makoko saiwala akabaza maswera bwanji masivo 70 muli bwanji mavenda tawusimbeni moyo mkati mwa ulendo akukenani ndakhulupirira njoka sasewelesa njira ili moyo ndazionera ndekha mpechepeche manjovu sapitamo kawiri chimo ndinachitali ndikusowa poyambira kulapa kwake ndinataya nkhwali kufera nkhanga mawanga ndekha kuzithirira mchenga mumpunga Malawi wanyenyeka uyu wapotoka uyu wasasuka wakwevuka watimbinyuka waphasuka olodontho sakukoma chinandulowa nchani kukhulupirira anyapapi awa agurukunyinda awa ankhandwe awa ankhwezule awa abwantasa awa abwampine awa anunkhadala awa mabhingiza awa mabwanunkha ziko tinalitereka pa moto wakugahena malova maswera bwanji ana asikulu muli bwanji aruso tawusimbeni moyo mkati mwa ulendo wakukenani zuwa lilika kutinamiza kuti muzatilemba ntchito anthu ani miliyoni ntchito ndikukhala yovala mapanti kukamwa ngati agaru kunangosala cheni kutisambisa mmanja popanda nsima ndikuti bayisa katemera wa korona mwaulere ndiko kuthokoza kwanu mnangotiuza ngati mapamba apumbwa inu ufulu womenyera ife wodyerera ndikukhala ananu nkhondo yokakada ife ntchito nkumalemba zibale anu amalawi tinathandizira mfumu kulezera uyu si malawi wokomera tonse walayi apatwe tinkati tikukosa zinthu pomwe tikuwonongeratu madraiva maswera bwanji aphunzisi muli bwanji amabhizinesi tawusimbeni moyo mkati mwa ulendo wakukenani boma lochita kulanda mwatilandaso ufulu ziko lotenga mwa upandu mkutichitanso chipongwe ulendo wakukenani wasanduka kugorogota tikumva nyunyunyu a Malawi mukutipweteka ngati tili kwa eni misonkho kumadula dzeire koma palibe cha nzeru mukupanga zinthu zikukwera mowawisa mukufuna Malawi afike pati mukulamulawi ndi Malawi osati Amerika anthu ake ndi akapopa ngolo nkutheka mwaiwala ichi chakwera ichi chakwera kwa chainagwa chagada ti ilibeso value kwa ntere simukuona kuti ziko likusochera katangale wafika posa usana umbava kuba usizina ntole misongo ya Malawi mungu tafuna sanyanya alirandise ndani zikoli nkama mwang'ona sankho kuzikonda kuzikundikira maudindo kugawana kubanja kwao zikoli mwalitenga ngati muzi wanu moto mukuuya sawo usakuvutani kuthimisa kwache mukuzizalira ululu wosalereseka mukuziputira mkwiyo wa ziyabwe amalawi atopa ndi masorezi anu kwantere kwantere kwanirisani zomwe munalonjeza musazirumerume alimi mwaswera bwanji amipingo muli bwanji makampane mabungwe tawusimbeni moyo mkati mwa ulendo wakukenani mbere wa
tikulia kumpoto
tikulia kumpoto